lentsweng la modimo le saitseng diphoso modimo o beile lentswe la ona o seng gona bakeng sa rona le ditsebe tsa rona testamenteng e ntšha diketsogaolo ya 16:6 go tloa temaneng ya 16:6 go emisa go ya 40. Diketso gaolo ya 16:6 go tloa temaneng ya 16:6 go emisa go ya 40. Mme ke kopa fela go lemosa phutheo gore go tloga ka jeno go ya pele scripture reading se tla etsiwa ke junior counselor, mme ba tla fapakentsana jwalo. Mme ke motheo wa thuto ya Morena o re naganang go na le mo o tla re isa teng ka jeno lena bakeng sa tshebeletso ena. Junior counselor Moshesha ke ena a tla re balla karolo ena, Acts 16:16-40.
Were filled with joy because they now believed in God. The next morning, The Roman authorities sent police officers with the order, let those men go. So the jailer told Paul, the officials have sent an order for you and Silas to be released. You may leave, then go in peace. But Paul said to the police officers, we were not found guilty of any crime, yet they whipped us in public, and we are Roman citizens. Then they threw us in prison. And now they had to send us away secretly. Not likely the Roman officials themselves must come here and let us out. The police officers reported these words to the Roman officials, and they heard that Paul and Silas were Roman citizens. They were afraid, so they went and apologized to them. They then led them out of the prison and asked them to leave the city. Paul and Silas left the prison and went to Lydia's house. There they met the believers, spoke words of encouragement to them, and left.
Lena ke lentswe la Modimo. Modimo o hlonolofatse lentswe la ona dipelong tse lentswileng. Ke a leboga Councillor Mashesha. Ore honna honna ke le lale. Ore honna ke shaking. Ha ke tsebe ho thotse ha ka ka mophelong ba hao. Ha ke tsebe ho ritsitse ha ka 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 hara bophelo ba hao. Ha ke tsebe mama tia kwetse ha ka 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 hara bophelo ba hao. Rapela hona le se se senyeha. Mo re badileng teng re kopana le banna ba babedi Paulosi le Silase e mongwa bona wa re kotlela. He is the narrator of the story. Empa thapelong eo ke buang ka yona eo go nang le se se senyegang ba iphumana ba le ka gara sebaka seo mamati a kwalegileng ba bina difela ba rorisa le ga ba le ka gara tsietsi rapela go na le se se senyegang. Ke ka motsotsona ke kopane re tlose mahlo hanyane ho ya re kotlelang e leng Silase le Paulosi re shebe le mati le mamati a kwetsweng ka moraro mufuta wa le mati le kwetsweng ka mora bona ke le mati la tronko. It's not an ordinary door but a jail door. Ke boitukisetsong ba tshebeletsena ke lekileng go batlisisa mosebetsi wa lemati le kwetsweng la tšhankana. Ha ho le sebakeng sa motho ya kwaletsweng gore a se ke a tswa ka gara sebaka se a kwaletsweng ka gara sona. Rapela go na le ntho e tsitsing ha. Hangata batho ba kwaletsweng re fumana ba nagana gore lemati lena le kgatlhanywang ka mora mokokotlo wa bona is end of their chapter for the life. Mo sebetsi o mongwe wa lemati ga golo la tšhankana ke go tlhokomela gore ya kwaletsweng ga ona ya kenang a mo lemantse. There's a positive thing ka gara lona. Ke mosebetsi wa lemati ba tšhankana gape o tlhokomela gore dintho tse sa dumelelwang ga di kene ka gara sebaka sena se kwetsweng. Ke mosebetsi wa lemati la tšhankana o tlhokomela the movement coming in and out of that jail cell. Le ha Paulosi le Silase ba iphumana ba le ditlamong ka mora lemati la tšhankana le kwetsweng, empa go a tshedisa o tseba gore there is an warder e tlhokometseng gore ba bolokegile. The one holding the keys to the jail cell. Tlhokomela gore ga ba lematswe. Tšhankana ntle le warder e fetoa sebaka se kotsi haholo. Ditaba tsena tse entseng Paulosi le Silase ba iphumane ba le ka mora lemati la tšhankana le kwetsweng di qadile leetong la bobedi la boromuwa, the second missionary journey la Paulosi. O feheleditswe ke Silase mme ha ba atamela motsemogolo wa Filipi. E le mona mo lengolo la ba Filipi le ile la ngolo la phutheho ya Filipi le qadileng teng. Ke ka nako ena eo ka yona Paulosi le Silase ba le ntseleng e lebileng thapelong ka yona. Meleko e o fihlela o ya thapelong. Ba kopana le eo Bebele eo re balang e mo hlalosang e le montsana. Montsana ke lekgabonyane le ba sala morago. Lentswe la Modimo le re bolella gore there was something exceptional ka ena. Temana ya leshome le metso e tsheletseng e re ya neng a kenwe ke moya wa Pitone. Ha e re ya neng a kenwe e bolela gore it was not her choice gore a kenwe ke moya ona. Pitone ke moya o fang the ability ya go bolelela batho dintho tseo ba sa di tsebeng. Go na le meya eo re misunderstandang gore ke meya e. Because we don't come to a point of understanding the rationale behind moya ona.
hore pitoni e sotla moetsana ka pa morwetsana heno ke le bakala o bane o ne a sebediswa ke batho to the advantage yena sa fumane letso from the pitoni e neng e motshwenye
rapela go na le se se senyegang. There were rich people. Baneng ba sebedisa mohole hua ena wa pitoni ho ithwisa kae.
There were people who were taking advantage of what this girl was having hore ba sebedise ho ithwisa ka lebaka la sewaneng a ena le sona.
I don't know the pitoni eo modimo a o fuparisitseng yona ngwanaka. How other people are misusing it to enrich themselves. Ba ne ba mmolella gore a etseng, a etse neng, a etse ho kae.
Latetse Silas le Paulos o na le mantswe a Silas a re jetsang ona a ile nga utlwa ka ditsebetsa hae ha re banna bao ke ba hlanka ba modimo o hodimodimo ba re bolelang tsela ya poloko
seo kapa sena o ile a setsa ka matsatsi a mmalwa a ntse a ba setse morago. Le ha ne a bua nnete, nnete ena beng ba hae ba ne ba sa e rata, ba ne ba sa e utlwisise. Ka lebaka la hobane ba ne ba nahana ho bua ka modingwana wa bona wa disento. Ebile sena se ile sa fedisa Paulosi pelo. You know, when you are misunderstood, people get impatient with you. How about to out to see what the seed which is installed in you means? People will start abusing you. Without understanding, there are people who will make your world to be miserable because they don't understand. Se modimo a se kentseng ho wena. Rapela, something is shaking. Ke tsena ya Paulosi ya hore nakong eo moretsana ena a ba setseng morao a leleke moya ona ka hare ho yena. It was like tampering with a nerve of something. If somebody without the carrier being aware that there are people enriching themselves ka se ka hare ho yena. And a sinner in a normal world receives a bokgoba. Haiba o batla ho qabana le batho in this ordinary world a maseo ba iketsetsang tšhelete ka sona go sa natse gore se fosaetse kapa se nepaetse se senya bophelo ba batho ba bang ha kae ha fela se etsetsa motho enwa tšhelete o lwana gore o gaoe mogwetla a be a keine magwetleng a dinyeo. Ke sona seo beng ba thepa ena e neng etsa tšhelete ba ile bulanyewe kgatlhanong le Paulosi le Silas. I'm not sure how many cases were opened against you and fabricated because what people don't understand se ka hare ho wena. Rapela something shaky. Ba qetella ba hlohlelle ditsele tshwele. Hore Paulo se le sila se ba jala mo ferefere. You know that tendency of telling and misleading other people hore o etsa batho negative mosebetsing. Knowing very well that you are doing everything and anything according to the book. And they will just mislead the crowd and turn it to be in their favor. Ho etsa hore wena o bonahale o le motho ya mope. Mo re ba dileng teng re bolellwa ka mo Paulo le Silas ba ileng ba fumana ba tabolelwa diaparo ba shapua ba lahlelwa ka hara sele ya tjhankana ebile o fanwa ka district. Ho na le batho ba kenywang ka hara tjhankana without any special orders, ho thwe fela follow the law, empa bona ho tla di special instruction ho bona. Molebedi wa tjhankana o laelwa ho ba lebela ka thata. Ka mantswe a mang, ba re put an extra effort when it come to this man. Ba se ka nyakaza, rapela something is shaking. Ana ke maemo ao Paulo le Silas ka morao otlo, ka morao hlobodiswa, ka morao tlontlollo, ka morao nyefolwa, ka morao nyediswa phatlalatsa ba iphumanang ba lahlelwa ka harao. Ha ho lesedi, ha ho moya, ha ho metsi a hlwekileng, mohlomong ho ne ho bile ho se molao kapa moalo ba ka robalang hona. Solitary confinement, isolation, what e seng ya sepetlele empa ya tjhankana. There are people this morning who are lying in the isolation cell mo ba leng ba. There is no light. There is no water. They are just on their own. Rapela, something is shaking. Ana ke maikutlo ao batho ba iphumanang ba le ka mora le mati ba kwaletswe ba le ho ona. Ke bohloko ba sitwang ho lekangwa le ha o leka hore ba utlwisise ha ba kgone ho utlwisisa. Empa ke tlasa maemo ana mo Paulo le Silas ba qalang ntho yeo ke ratang hore be mokokotlo wa tshebeletso ya hoseng hona, yeo ba binang, yeo ba rorisang ka hara sele ena ya tjhankana. Ba rapela ba 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 rapela rorisa. Your enemy must hear how rapela. Haile ka bosiu bo bogolo, midnight. Mohlomong they started doing this ka bo 1900, 7 o'clock, 2000. But something, midnight, happened. Ba rapela ba bina dife ba rorisa Modimo. Se nkamang pelo haholo tabeng ke taba ena ya hore ba kwalletsweng le bona ba ne ba mamela. Mohlomong there were those who were gambling and continuing with their lives tsa tjhanka. But when they started praying and worshiping, bamamela. Shh. Something shaking. This is your midnight hour. Are you praying? Are you worshiping? Because
permanence.
Mutuma o yatsang o isim worship and praying. Haro mamel, we start listening. Shh. When you pray and worship.
Tapelo inale matla aura bela katisetso Jesu o mela tapelo tapelo kisa tsohle kuye Katabelo.
Shh. Remamete.
Mohlomong, you are dealing with other things other than praying and worshiping. Shh.
Remamete. You are in the mid-year of your examinations. Metsamao ya hao le dipuo tsa hao had in attack your worship and praying God. Shh. Remember. Rappel. Honorless is senior. If you feel then I love to see you. Apollo Silicilla Seba Heta will be in a lamarena or rappel. By its a job. Hoban Honorless is senior.
Haratsuto le kamora menyako ekwetseng re bona bobedi bona burapela le ororisa mutimo ha ba tletlebe ha ba koma komi ka maemo a confinement yo ba le nkara yona ha ba itse mohanto wa hore ba batla ho lokollwa because ba tshwere le ho kwallwa illegally so
empa ba rorisa Modimo le ka ramaemo a busula ngwanaka a o iphumana ho le ka ra re mametse se o batshwarua ba 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 ile mbasetsa ba mamela dithapelo le difela tsa bona sena ke se o motho o neng o sa tlo lebella hore ra batshwaruwa bana ba ka morama mati a tšhankana moo ka nako tseo baneng ba sa utlwane le ho tlwaela hore thapelo etswe mamoruti told me a story maitongana o re a nkanga mosebetsi and find yourself in the hotel room kapa in the guest house adjacent to other rooms and not becoming ashamed when the time comes to worship and pray. You do it with a voice high. In the next room, there were people who were consuming liquor. Shh. Baba uka. Bakopota munyakwabo. But can't you pray lower? In the meantime, they were making noise themselves. Kama botlo la bona on next door.
When you start praying and worshiping, everything stop. Even batuba nemba no joala they will listen.
Shh. Rapela. Something is shaking. Ntho ya pele eo ke ratang re le mohemona. Ke hore le ha o ka ba jwang ka hara bophelo ba gago re santsaneng re na le boteng ba modimo surrounding us protecting us through the Holy Spirit le ha maemo a gago a ka o babela jwang mosengola ha o letho le ka re aroganyang le lerato la modimo William Barclay ha ke moqotsa manollong e nngwe ga ke ntse ke lokisa molaetsa ore ntho e nngwe eo nkekeng kae amoha mo Kriste le ha o ka mo lahlela ka hara sele ya tshankana le ha o ka kwala menyako ya bophelo ke boteng ba Modimo ka Jesu Kriste ka hara bophelo ba ha ona le Modimo. You are a free person even if you are in confinement.
How na le Modimo? You find yourself only a free man or free woman. Le ba ka o kwala ba o fasa ka matantiela le mahlafela. You are still free. Hobane wena o phela le Jesu.
Ah, ke na le Jesu nka ka. Kalika, kalika, sabotisio, akina nije sonka yaka.
Nalilona. Re na konye le fatshe le sonta ha se le fatshe le hlokang ho tla mantsi a rona a thapela re na konye butle butle menyako ene nyi kwetswe ka mora rona etla buleha rapela santeng sheke. Ke maimongana mo re lokela gore ha le fatse le khutsitse busiu ba boholo le fatse le utlwe mohoa wa hao wa thapelo le thoriso me butle butle.
Something is shaking. Bona ebile bo paki bo Paulosi le Silase ba botekela ba sutli ba bona e le ditlamorao tsa thapelo. Na kontse re phelang hotso ba te bo Paulosi le bo Silase ba o ereng le ha o bona ha la ka my man befetse le fatse lo hle le sula faletswe le bana hana hore bana le ditshelete ba fumane di sa gone ho ba itsetsa letho bona ke bana ke bo Paulosi le bo Silase ba o ile mohlodi wa matla during our weakest times ba o renka matla o tsoba
ba o tla bona ba tabohetse matla matla bona o sa sebale ba sina dikoloi tse tsang hore batho ba tshikise dihloha ba feta
ha wena o tshwara ke hloho ka dikoloi tsa hao le matlo ha yena o bina se fela wa rapela. Something is shaking. Mohla o kulelwang ke ngwana o lla o komakoma mollo o timme wa bophelo e le lo tshedi yena o bona kganya le boteng ba Modimo. Kara le fifi lena becomes an opportunity to shed some light. Ka se ntso tletle ba ka so. Utilize the opportunity of your grievances to lift himself or herself up spiritually. Ke matlana thapelo le thoriso. A etsang hore metheho ya chanka itsitsinyenye ke matla ana a hulelang ba ne ba sa tsebe Modimo ho tseba Modimo ke ka hara le fifilena mo re bonang the prison warder taking out his word sword. Paulosi le Silas, something is shaking. Sikaipola. I'm not sure you are at each level of depression. Shh. Start praying. Something is shaking. I'm not sure if Monday it was your appointment to go and see the therapist. Shh. Something is shaking. Before you fulfill your appointment for tomorrow, midnight, kajenule, go pray and worship. Because something is shaking. There are things they see in your heart most abundantly. What the earthquake start? We'll just feel something shaking, but we'll never see from where. The prophecy to you from me. Shh. There is something shaking in your life. Just give it time. How are you feeling, Mudimo? Kana go tshwana le ena ya go imela mahlahlela awa ka ra thapelo mama tia bule ke ka di thapelo le ho mororisa re tswana re phela ka ra lefefo ke a re iphumana re kwaletse ka mama tinga tshankana tsa bophelo re tla utlwa le rata la batho ba batlang go ba ka mo re leng ka teng because something is shaking ka mo re leng ka teng jalo ka molebedi wa tronko ha mama tia bule ya pholoso e tla o amohela morena Jesu within your misery go thuthumeleng le go hlomoeng a gago who did see Paulo say I'm a team? Just pray and worship. Because there's something shaking more sabon in day. Ha amayla mo pulus. Yabaya kao bina se fela sena. Kadillo li di tla matzaka. Kintse ki tla humre. Kintse ki tla tabo. Le khotso nyaka long di because something is shaking. Rabela. Rabela. Hona le sisi. Haribi na sefela bana bohle ba ngolang dihlahlobo ba tle ka pela sefala. Mo le batho ba baholo ba e ka bang di-institution tse ding ba dula ditlhatlhobo. Come, re tlo rape because something is shaking. Maobane kajeno le kaosane ha e dule le morena.